Phone people, hey saiga ya bagusi. Emma Kerubo Omae, natoka Nyari Barichache, nasikitika kwa Sokoro Simon Nyachae. Ford people, watu, wengi, sana.
Honesty varika, ujua sana, honesty varika.